juu, tunaruka juu, tunaruka juu. Aha. Na kila mtu, kila mtu, turuke. Everybody, kila mtu turuke, turuke, turuke. My selector. My selector. Hey. Hey. Let's go.